Namwe bagenzi muri ko muradukurikira turabaramukije tubaha nikaze mu kiganiro intwaro nziza. Intwaro nziza ni kiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kuraba urugendo rwagizwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kwa kugurura icese ibikorwa byo kubaka ikambi y'impunzi z'abanyamahanga ku mutumba wa Musenyi muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Kwigenekerezo rya 17 gitugutu uyu mwaka w'2023 umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ari kumwe n'ubuserukira ishyirahamwe mpuzamakungurije cyo gukurikirana impunzi n'abahunguka HCR mu Burundi ari kumwe n'uburongoye ikigo Onipla ari kumwe kandi n'uburongoye ishyirahamwe COPED hamwe n'abajeje intwaro baragize urugendo mu ntara ya Rutana ku mutumba wa Musenyi muri komine Giharo aho bari baramutse baja mu gikorwa gihambaye cyo kugurura icese ibikorwa byo kubaka ikambi y'impunzi z'abanyamahanga mu ntango aho imusenyi hakaba hagiye kubakwa amazu y'impunzi z'abakongomani 48 y'imiryango 48 nyene. Mwomenya ko iyo kambi zokwakira impunzi za babi 10,000. Mwomenya kandi ko leta y'u Burundi yateye umukono ku mategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu mwaka w'1951 nayayunganira mu mwaka w'1961 n'ikimenyetso ntahinyuzwa cyerekana ko leta yemeye kwakira uwuzoza wese akigana asaba ubuhungiro. Guheraho haragiyeho amategeko atari make agenga impunzi, haranashigwaho ikigo kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu aricyo bita Onipra cyashyizweho mu mwaka w'2008. Mu ijambo ry'ikaze Nibitanga Olivier asanzwe ari buramatari w'intara ya Rutana yamenyesheje ko muri rusangi umutekano wifashe neza.
Kubahwa mushikiranganje w'intara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano twagomba dufate kano kanya nka buramatari tuserukira inshuro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngaha mu ntara ya Rutana tubahe ikaze ikaze muri komine nziza ya Giharo komine itekanye mbere n'intara yose itekanye nk'uko musanzwe mubizi n'intara igizwe n'amakomine 6 iyi komine ya Giharo rero ikaba irimwo mwayo makomine tubahe ikaze rero mwa kino kibanza tusabe by'ukuri abenegihugu baze gutega yompi nyakubahwa umushikiranganje wa mbere kuko imbere cyangwa inyuma y'uko tuje muri bino bikorwa byo kugura kino kibanza umubyeyi ntabura ica dutekerera ntabura impanuro dutekerera nago masabe by'ukuri abenegihugu bari ngaha baze gutega yombi.
Yaciye amenyesha ko icyo kibanza kizobamwe impunzi atari gito kandi ngo n'abenegihugu bahi Musenyi barabateguye kugira bazobane neza n'impunzi z'abanyamahanga.
Nikubaha mushikiranganji nk'uko nahabonye n'ikino kibanza leta yatanze kugira ngo hazoshobore kuzahara haremo ikambi ikibanza kiri mu burenganzira bwaho burenga hektare 60. Ikibanza rero atari gito kandi no hirya yaho hariho n'ibindi bibanza ariko turategekanya ibindi bikorwa nk'uko mwabibonye abenegihugu rero babyitabiriye twaranabasabye mu minsi iheze yuko bwo kwifata nk'abenegihugu bazokwakira abandi benegihugu bo mu bindi bihugu canke mu kindi gihugu atari u Burundi twarabateguye rero abenegihugu baratekanye barazi yuko hazoba hari kambi yakira abenegihugu bo mu kindi gihugu atari u Burundi. Abenegihugu rero bo muri komine ya Giharo ngaha Musenyi bariteguye neza kuzobana neza n'abandi benegihugu bo mu bindi bihugu.
Mwijambo giwe, umushikiranganji w'intware hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yarifurije iterambere umubano mwiza amahoro n'umutekano bari bitavye ivyo birori.
Nyakubahwa userukira kiramwe gitaho impunzi mu Burundi nena ko bandongozi mwese duhereye kuri komiseri w'akarere nabo bagendanye mu ntara abajejwe igisata cy'ubutungane baba bari ngaha nabo mu ntwaro bakorana na buramatari banuzi biwe cyangwa umusitanteri nabo bakorana nyakubahwa murongo w'igisata onupra nabo mukorana ndongozi mwese muri ngaha mwe wese mu cubahiro ciwe bene gihugu namwe mwese tutangiye ibikorwa haba kugira ibyahasere bigende neza cyangwa kwakira impunzi cyangwa gushikana abahungutse mu mihana yabo mwebwe mwese muri ngaha bene gihugu bamenyesha makuru tugire Kristu tugire Kristu tugire iterambere umubano mwiza amahoro n'umutekano mu Burundi bwacu.
Yaciye ashimira abitavye ivyo birori vyo gutanguza icese iyubakwa ry'ikambirizo kwakira impunzi mu gushiraho ibiye rya mbere.
Nagomba imbere yo kugira ico mvuze mbanze nkegurukire abari ngaha mwese aha mu ndongozi cyangwa abenegihugu nkegurukire ko mwitavye akamo twabateye kugira duhurire ngaha dukore kino gikorwa catuzindukanye. Mwari mufise byinshi mukora mugabo murabona ko mwashimye kuza kwifatikanya natwe kubwira utangure kino gikorwa novuga ko ari gikorwa kirimwo urukundo rwinshi. Usanzwe mubizi bene gihugu mwese ndongozi kuno munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 munyonyo umwaka wa 2023 ku izina rya leta y'u Burundi turamutse turi ngaha mu ntara ya Rutana muri komine na zone Giharo ku mutumba wa Musenyi kugira dutanguze icese yubakwa ry'ikambi izokwakira impunzi mu gushiraho iwe rya mbere. Nagomba mbanze nongere ndabashikirize indamutso y'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Veste Ndayishimiye abifuriza amahoro n'umunezero gutunganirwa muri vyose na hose mugira amahoro ava ku Mana Data mushobora vyose.
Userukira ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukurikirana abahunga n'abahunguka mu Burundi HCR yarashimiye leta y'u Burundi kukigoro yagize mu gutanga ikibanza kitari gito ngo bubakemwo ikambi y'impunzi z'abanyamahanga akaba yasubiwemo n'uwundi
kuba nawe arashoboye gutanga ikibanza kitari gito kingana n'amahitari 60 n'igihugu cy'u Burundi tuzi yuko atari igihugu kinini cyane tuzi yuko akiba gasanzwe. Turashima akigoro ka leta y'u Burundi mu kwakira abahunguka turazi yuko hari ubwami budasanzwe hinjira 1990 mu kwezi bakataha mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko abo bose baraza bakakirwa nawe rero bagiye kuboneka n'uwo mugambi mushasha nawe rero kugira ngo twakire aba bavukanyi bacu nabo bavuye mu Congo murazi yuko mu Congo n'ubu hasanzwe hariyo rimwe rimwe ni gutate kutumvikana bituma bitera ko bamwe cyangwa abandi bashobora guhe mu gihugu bakaja gusaba.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaciye amenyesha ko gutanga indaro ngaha mu Burundi atari by'ubugusa kuko ngo kuva na kera narindi abarundi bamye bakira baje babagana.
Kuva na kera narindi rero abarundi bamye bakira abaje babagana sibyo none harimo n'abasaba indaro. Uno munsi twaje kubaka abasaba indaro mugashobora kwamara iminsi iri hejuru y'itatu cyangwa ine uko abasaba indaro kera wasanga avuga ati unyiriyeko indaro ndabaho nk'uko umusaya uno munsi ejo cyangwa hirya ejo nduhutse bukeye cimbandanye mugaba tuje kubakira bashobora kuhamara ukwezi cyangwa amezi abiri birashoboka ko igihe iyo bava hazoba hataraboneka neza impore bashobora kumara n'umwaka cyangwa igihe kirengico.
Aciye atera kamo kandi abenegihugu bo mu ntara ya Rutana na cyane cyane abo muri komine Giharo kuzo kwa kila nugwezi zomhunzi zaba nyama hanga zoba zije kuwa muri yoko mi
katumire wa hile venegi huku venye shamakuru dongo zimuringa unu muse ya gomba hatanguzwe ikambi mhunzi ya Musenyi muri komine yacu ya Giharo mu ntara ya Rutana. Iyo kambi izoca itangura kwakira impunzi mu minsi ya vuba, ikaba izoshobora kwakira impunzi zitari nke, ababwiye yuko bazoshika ku 10,000. Twagira tera kamo abenegihugu bo kuri umutumba n'imitumba iwukikije bazokwakira n'ugweze abazoza kuyibamwo tuzorukomeze. Abazoza muri iyi kambi bazokenera ibintu bitandukanye, bazokenera kurima, kudandaza, kwiga, kwivuza n'ibindi. Aho muzohurira hose muzobone ko ari ibiremwa muntu, n'impunzi mugabo muzafate ko ari ibiremwa muntu abene wanyu.
Umushikiranganji yaciye asaba ishyirahamwe HCR ko ryofasha kugira ibya nkenerwa byose biboneke nk'uko bama babikora n'ahandi, agasaba kandi ko byakorwa mu bubangutsi kuko ngo iyo kambi kenewe cyane.
Tugasaba ishyirahamwe HCR ko ryofasha kugira ibya nkenerwa byose biboneke nk'uko bama babikora n'ahandi. Abakora mu isantere bitandukanye by'igihugu nabo tubateye akamo kuzotunganiriza neza izo mpunzi batiziganya na cyane cyane abajejwe intwaro, aho bafise igikorwa kidasanzwe cyo kubatunganiriza mu bya nkenerwa byose na cyane cyane mu bijyanye n'inyandiko ndangamuntu n'umutekano. Kuko ryamara ibikora ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hase ryofasha mu bikorwa byo kubaka ikambi kugira bikogwe mu bangutsi ntangere. Ibyo tuvuze uko kubera ko tubona ko iyo kambi ikenewe cyane cyane turavye ibitigiri biri icisheme bishika ku bantu 96 bari mu miryango 282 hamwe n'amakombe harimwo abangana 304 bari mu miryango 99. Tukomenyesha kandi ko hari impunzi zisanzwe ziba mu bisagara bitandukanye zifuza kuba mu makambi, abo bose bakabongereza ibitigiri kandi muri zo kambi tukavuza hejuru zitanu atabibanza bishemeye bisigayeyo. Izo rero zikaba ari zimwe mu mvo zumvikana zituma ibyo bikorwa byo kwihutirwa cyane.
La Begracie asanzwe arongo ishira hamwe Copede risanzwe rifashanya n'ugwego mpuzamakunguru jeje kubungabunga ubuzima bw'abahungutse n'abahunga HCR mu Burundi. Aratubwira intumbero y'iyo shira hamwe.
Iki gikorwa ni gikorwa cy'urwubako. Ishira hamwe Copede risanzwe rifashanya n'urwego mpuzamakunguru jeje kubungabunga ubuzima bw'abahungutse n'abahunga mu bikorwa bitandukanye bya bijanye n'amazi, ibijanye n'isuku n'ibindi, n'ivyukubaka icari cyo cyose mu makambi nk'uko yabishikirije ubuseruka urwo rwego. Icyo gikorwa rero Copede igifisemwo uburambe bw'imyaka irenga 10 yaragikomejemwo n'ubumenyi mu gukora byiza kandi birama bifatiye no ku buryo n'ibikoresho rwa rwego mpuzamakungu ruba rwatanze sagaseseshwa rumuri. Ngira ngo mwariboneye nyakuwa mushikiranganji ivyubatswe Gihanga, ivyubatswe mu Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Ni ntumbero nziza yishyiramwe Copede ingenda yisubiremwo ukubaka byiza kandi birama. None rero nahi Musenyi ikintu cya mbere tubemereye ni ukudatohoka kuri iyi ntumbero yo kubaka byiza kandi birama
umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaciye atera kamo kandi abene gihugu bo mu ntara ya Rutana na cyane cyane abo muri komine Giharo kuzokwakirana ugwezi zo mpunzi z'abanyamahanga zo bazije kuba muri iyo komine
nganya kubaho mwese muri ngaha nagomba imbere ko ndangitse nere akandi kamo abene gihugu bo muri komine ya Giharo cyane cyane ababa hafi yadushyitse ino kambi ko by'ukuri boba imboneza zihagarara amahoro n'umutekano nk'uko mwamye ntagira akajagari kaduka muri ino mishungararo ngo nuko haje impunzi nababwiye n'abantu ntibakemwa muntu mubwo nabo nyine baza bisunga amategeko y'igihugu ntibaje ngo bajutire akajagari oya kandi batya kajagari nabo nyene barahanwa n'amategeko ico gituma tubasaba ko nabo nyene abazoza nga baze bigengesere ntihagire ugwa mu ruba kuberabo namwe bene gihugu wo muri no komini eka no mu ntara yose muze mubakirane igishika ntihagire umuzohohotera ngo nuko ngo atari umurundi nibyo so sabarundi mugabo nibiremwa muntu kandi mwibuke ko natwe twarigeze kuba tufisi ngorane sibyo none twarigeze kwa tufisi ngorane tugendiye mu Tanzania n'ahandi baratwakiriye kandi twarabayeho hanyuma ingorane zigabanutse turataha nico gituma tuvuga tuti n'abasigayeyo muri Tanzania haba muri Congo haba mu Uganda cyangwa mu Rwanda nibatahe ko twico twahunga cyaraheze
umushikiranganje yaciye asaba bene gihugu bo muri komine Giharo kuvyaza umusaruro amahoro n'umutekano twaronse agahamagarira abajejwe intwaro kubandanya bakinga kugira ngo ntihagire umurundi azosubira guhunga ngo kuko intwaro y'ubu ikingira umwene gihugu mu byabo no mu babo agasaba ko n'abakiri mu buhungiro bohunguka bose kugira ngo tuje muri yambo na kazoza twese turi kumwe
no musigasaba rero ko abene gihugu natwe twubungabunga amahoro n'umutekano kubujya tamuru numwe usubira kwiyumvira guhunga ngo avuye mu Burundi ngo agiye aha cyaje guca matano ubuki niki i tuvyaza umusaruro rero ibi ayamahoro n'umutekano twaronse kandi kongere tugume dukinga ikibi cyose tucirinde iyo kizana na hose na cyane cyane abajeje intwaro uko kenshi wasanga ariyo bizanana bajeje intwaro n'umutekano cyane cyane inyamiramabi turabe ko ikintu cyose gituruza umwene gihugu twociyamiriza igihe ikibi cyose kiza kiza gutuntuza umwene gihugu tugihane hakiri kare intwaro y'ubu ikingira umwene gihugu tujere gukingira abene gihugu mu byabo no mu babo aha rero tugende twumvikanye ko neza nta mwene gihugu dukeneye ko asubira guhunga n'abahunze bose tuvuga uti nibahunguke bose twubake igihugu cacu tuje muri yambo na kazoza twese turi kumwe kandi nitwavuze ati birashoboka turi kumwe twese
yaciye asaba urongo ishyirahamwe HCR mu Burundi kuzogira icyo bakoze ku bene gihugu bazoba begereye iyo kambi kugira ngo izo mpunzi zize ari umugisha ku bene gihugu bahimusenyi muri komine Giharu
ibindi nabyo twabivuze nimwazana amazi abene gihugu mubahe ko nabo nyine tumuzavuga ngo umugende n'uwo kuja mu kambi ngo ya HCR kandi ko basha bavuga abene gihugu muzanya amazi mubahe nabo bavome banwa amazi meza mwubatse ishuri ndani mu nkambi no hanze mwubake ishuri abene gihugu bige neza mwubatse ivuriro n'ahandi muce mura mwubake ivuriro biboneke ko abo bantu baje ari umugisha ku bene gihugu ba muri karo karere gira umubano uzobe mwiza abene gihugu bahimbagwe muri mu muzo w'izo mpunzi tuziherekeze nabo nyene bazoronka impore kuko Imana burya irafise ukunge nipanga ibihe byayo abari ko barahunga bazino nuko nzi nitsovuga ko bazo muziko sivuga ko bazo muziko impori zoboneka na cyane cyane ko muzi yuko natwebwe nka leta y'u Burundi twarungitse ingabo muri Kongo kugira tugende zirukana abantu bari ko baradurumva kandi zigeze ko kwashitsa sha ntabwo uzosubira guhendwa ngo naka n'umututsi ngo naka ngo n'umutwa ngo naka ngo n'umuhutu oya
abe grace asanzwe arongoye ishyirahamwe kopede yaciye amenyesha ko muri ibyo bikorwa byo kubaka iyo kambi abene gihugu bamwe bamwe bazoharonkera akazi
muri make ngivye ibikorwa kopede igiye kurangura muntumbero yo gukorana n'inzego z'igihugu be n'urwego mpuzamakungu rujejwe ukubungabunga ubuzima bw'abahunze n'abahunguka. Kopede yaratumwe iragamburuka kandi ndizeye ko tuzotera iteka abatwizeye bakadushinga ibi bikorwa. Naho womengo ni igikorwa hazoshikirirwa gusa abanyamahanga, tuzogikora mu ntumbero nyamukuru y'imigambi y'igihugu cacu kugira ngo mwebwe abasangwa muronke akazi muheze mwikenure. Ariko muzirikane neza, murazi ko n'imvura igwa ariko ntishike hose, sivuze rero ko mwese muzoshikirwa ariko harimo abazoshikirwa.
Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaciye atera ka mu burongoyi ishirahamwe Kopede kuba maso mu gucunga ibikoresho.
Akamuntera Kopede, Kopede twazi ko mukora neza mugabo ntamwe ngurisa cyo ibidahizwe, twazi ko inzu muzubaka neza nibyo mukora mu byubaka mu bikora neza. Mugabo mube maso kuko amasiha aguma gwira, ntibazane ibikoresho byo kubaka je tsanga banyuruje je kwaje mu isoko abene kiko kumufashe gucunga namwe nibanyuruza n'umufuko umwe w'isima cha mitafari mumbwira hakirika uko bashaka kugira ibintu by'isonde kukaba nkako abantu bahunze batubavuye muri Kongo cangwa handi kuba ifisi ngorane dushaka kubafasha mugona abanyeni wabo bizohava bihera iby'ingwano cangwa kwinubana basubira iwabo sivyo none basu bigi wabo izo nzugira bazu zitwara oya zizo sigara ku butaka bw'ubuntu chatu zikoresha ibikorwa by'igihugu ari amashuri ari amavuriro cyangwa twigiriki kwati.
Mu gusozera yaciye ashimira ubuserukira ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukurikirana abahunga n'abahunguka HCR mu Burundi kuko ngo bakorana neza. Yarongeye ashimira buramatari n'abenegihugu kuko ngo babakiriye neza, aca bipfuriza kurangwa n'ibikorwa. Mu nyuma yaho yaciye aja mu gikorwa nyezina cyo gushiraho ibuye rya mbere ry'umushinge w'iyo kambi y'impunzi.
Mu kuzozera nagomba subire gushimira gushima byimva mutima jimira ubuserukira HCR mu Burundi dukorana neza cyane. Ni kambi twarayumvikanye ko byose kungene bitegezwa kugenda ari mu burore n'amantanga jewe ku bantu dukorana neza mugo muzodufashe. Aba bantu bariko barakora bariko bakora ibikorwa mudufashe gucunga barundi ari abarundi kabisa imitsi yabo kandi byo byamaze kudadarara ukonona barazana ifashanyo y'ibikorwa mugabo tiko turakurikira ari twumva ko hari wakweza ijako dukwega rero ijako byose dushira hamwe nikenuke kandi rero buramatari n'abasangira ibikorwa bya misi yose ngamu ntara ya Rutana kungene mwatwakiriye nabere igihugu mwese turabakengurukiye ibikorwa bivyo bituranga ibikorwa bikore ibikorwa byivugire ibikorwa bivuge tuje ku kibi twese hanyuma umwe wese cyabyeje agikore kandi mugwaneza mukanya rero ngira cyo turonka akanya ko gushiraho byabuye rya mbere mugabo nkifunza ko ibikorwa byo mara umwanya muto nyacanu baho kugira bajya bari muri ya za kambi zifata kibanza baveyo baronke aho baza kuba ukurindira ko iwabo haboneka gahengwe basubireyo cyangwa tubafashe mu bindi mugabo baronse aho babo. Abandangije rero nifuriza umwe wese mu bari ngaha gusubira iyo yavuye mu mahoro n'umutekano twongera dukengurukira wese afise icyo yakoze kugira ibikorwa bitangure ndazi bisaba uburyo bwinshi cyane kandi kugira iyi kambi izofate umurongo neza uburyo bwo buzogenda kuko inyubako mwese murazi kubaka ukungene bigoye n'ingene bizimba mugabo abose bagize icyo bafasha kugira kambi beho n'ukurinda bakengurukiye kuko iyi kugira twivugane bitangure byadutwaye umwanya twe tumaze hafi imyaka ibiri twivugana ko barondera uburyo bakubitayinza ibipfunsi hirya no hino mugura abona ko igikomeye bibaye. Madame representante, la fin justifie les moyens. Merci beaucoup.
Njuti namwe bagenzi mwariko muradukurikira ahani ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye naho ubutaha.
Ega yemwe murazi Burundi. chibare chatu ima mwiba hari nini umutima wagutse nabantu babagabo imisozi yago akayaga nikiyaga imibande yose inkunga mahagara wabubonye rimwe agenda tamacumu woba yaramwumvise umurundi ukuri eka nuwamubonye yakimajija maguru Thank you.